bagenzi umwe wese mu cyubahiro ciwe tugira amahoro umwe n'iterambere fashe kano kanya kugira ngo nkeze bimwe bivuye ku mutima uyu mugwi w'abarundi baba canke bakorera mu mahanga bagize icyumviro cyo gushinga umugambi w'ibanki hama uno munsi bakaba batanguye kushira mu ngiro nkuko twabimenyesheje kuva tugitogwa kurongora irihuriro ry'abarundi baba canke bakorera mu mahanga intumbero yacu ya mbere ni gushigikira imigambi itandukanye abarundi baba mu mahanga canke bakorayo wo kwitunganiriza mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyacu cyiza twaremeye kandi ko dufise intumbero nyamukuru yo gukomeza ubumwe mu barundi baba canke bakora mu mahanga ibyo navyo bikazobonekera mu gushyiraho itegeko ritunganiriza umwe wese tukaba rero twarashizeho dufatikanije n'abandi dukorana umugwi w'abahinga bariko barahinyanyura iryo tegeko kugira rize ryemezwe vuba n'inama ya bose zyongeye twarasizeho umugwi w'abahinga uri kurahinyanyura indinganizo y'ibikorwa bizorangurwa muri iyi myaka itatu twatorewe kurongora diaspora ivyo byose turiko tubikora kugira ngo tworohereze abadushinze ano mabanga tugarutse kuri uno mugambi abawugize baradusiguriye bikwiye dusanga uhuye n'intumbero twashize imbere mu kwitoza ari ico gituma nsavye abarundi bose na cyane cyane abamahanga ko bugira uwabo na cyane cyane ko na leta y'u Burundi ushigikiye nkuko twama tubishikiriza turinga kugira ngo tubere umusuku uyo wese azotwitura ku mugambi uwo ari wo wose ari nacyo gituma nongeye kumenyesha abarundi baba canke bakora mu mahanga ko turindiranye igishika uwo wese azotwitura ngo tumuherekeze mu vyiyumviro vyiwe canke umugambi wiwe ni harambe Burundi n'abarundi Imana ibahezagire murakoze.